Nice one. Okay, others, give me four. Umepatikana tena, Sharon peke yako. Good, ha? Usifanye basi, toka hapo. Give me a five. Usifanye. Mwenyaji enda haraka haraka bwana. Next, go.